E tiwi no ngā haora tata nei I taua tuai te kapa o pango Māori ki kānata mo te timatanga o tā rātou āmi o whenua I reira me Uropi. Kua tukuna e mātou tā tātou kaikawe kōrero a Tamati Rimene-Sproat ki te aruaru I te kapa, nei rā tana pūrongo tuatahi I Vancouver.
He kapa Māori kua tau mai ki kānata, ki te whakatinana I ngā wawata o te haukāinga.
You know, we never want to lose sight of the fact that Māori rugby is about entertainment, flair, people being able to express themselves, but want to earn the right to do that too.
Haunga anō te kaia ko hou, te kaunga tore kai huruhuru kua tau tapatia mo tēnei haerenga. Ahakoa ngā mata hou, e mau tonu ana I te kapanga mā tāpono o te mana Māori me te whakawhanaungatanga.
Well, it's definitely a new look, but we're not trying to reinvent the wheel, so to speak. I've inherited a really good operation led by Coops before me, and we've all been singing his praises, and rightly so. He's left us this environment and in a great space. And my challenge and that of the new players, how everyone really is to continue to grow on that great work and move this operation forward.
Ae, whai wāhi hoki mai ana ngā toki o te kapa. Kua auraki mai te uri o te kuhu a Jared Hoyata. Ā, kai te hari te kaupoi o te tairawhiti a Charlie Ngātai. Ā, mo te hunga I hinga ki ngā raiona e ono marama ki muri. He haerenga tēnei e ngaki ai tērā kēmu.
I've got a little bit of an itch that they want to scratch after a little bit of disappointment with the Lions, so look for some physicality.
Hei a pōpō katu te whakangungu tuatahi ki Vancouver. A ka whakaingoatia te aroa kapa hei te rāpare. Tamati Rimene-Sproat, te Karere, Vancouver.